Nababwiye kuzo nyigana zofungo mba kwanza kwanze namburi shati kuno munsi namba ishati ya mustaniki kamanje uno munsi ngo manda batagarije umwana umuntu ngo ndabagarije umwana ni ya demo wana hari inyuma iri kiri imono
bonda afise ari nivyo menshi nyandiki bambira gusa sisha kubavuga bamwe sindabavuga ko ati barahebye muzika no muri comment baze kubira kuri YouTube hamwe ngo ati ndumuri imbye ariko ndahebye
Yeah.
Can you name? I'm
going
to go to
YouTube and
now
I'm busy. You are
busy. I'm
going
to
go to YouTube.
I'm going to go to the house.
Warindirimbo ngo mbusore zotuma abantu basubira ku gatumba.
Enovuga
basubi yeyo.
Ego.
Inde.
Bageze mu nzira baduka. Ati hello Melina, Melina, umeze fresh? Ni je bear Chris nambari la menshi.
Nababwiye kuzo nyigana zofungo, mba kwanza kwanze namburi shati kuno munsi namba ishati ya mustaniki. Bear Chris ngwicare ngaye mbere no sawa man. Joba kangaza kuri no beat naramaze kuba kamirigado. Bazaniye uwo bita muramuzi usomusa ajasa n'abademo wekeye ano mwanya wose tumaze ko ndatagariza abantu mwanya tu bitino bose ko batagase sahi uve gukubita
ye
kaje barakumenyere nga
festival rapper BERCHRIS man nigga
ye ya duze rugu
Baduze.
Inde Baduze.
Abaririmvyi bose.
Oya, abandi.
Bonda afise abaririmvyi menshi nyandiki bambira gusa sisha kubavuga bambira sindabavuga ko. Ati barahebye muzika. No muri comment baze kubira kuri YouTube. Hamwe ngo ati ndumuririmvyi ariko ndahebye.
Oya.
Ke ndirimbo. Ahubwo nabaje kuri YouTube nabo bayirabe. Ke ndirimbo ni so.
Yakubise.
Nakubise bose bavuga ati wow.
Me twandi.
Melina. Yeah.
None ga dogo no kusa na bademo mugabo gacugirijwe rikazi biko yaririmba.
Skiasas. Nice your fashion on.
Kusa na bademo ndake.
Kandirimbo rwaze
none. No musa agize na kwa fake demo.
Ah ya, sakide demo.
Era muri kwa gante na kademo kumure imperial. Umuntu umwana gatoko.
Melina, umwana wese mwiza ububonye asumba bose bayita umwite Melina.
Kakademo gakoresha bakuye.
Kakademo none ko karenze none.
Nikeza.
Kwine video bazwe none hamaya twa. Kare. Menshi man. Ya video hayiri kuma hela menshi nuve kubona. Je yegene yo mpamvu ntakora video Idris.
Jembe wa ikore na. Yaye nda ikoze.
Video. Video yakoze abana ni benshi aba. Hayimo na tashya Idris.
Ese mavumba. Vya kweli?
Ye ntavyo waruzi. Kandi tekti sana hari bamoba bose barakoze.
Bamoba.
Mopa.
Director Moba. Nje mo director Moba je ndagiye kumubona.
Eh, uzomubona. Akazi na wangi na ikaraza fresh. Karaza bien sana bro.
Niko na iruko kuri kurambira ba Keni na ba Ande.
Sasa sinakwambia sasa. None Idrisa wo habantu bazi ko yakoze haje. Abantu bazi ko arimo tachi yo.
Nawe.
Ndewa jero jengari. Jewa ikiinu ndagi hawa nubenshi kugira kizana musaru. Mahavji womba. Kugira kizagi mezefushi.
Ndewa kubwa ikichitiwe mwoma. Kandi kigwa wadu.
Na kene alitumikaga pale. Lakini kwa juu napenda watu wangu wa inchi. Sinaona?
Ewa asha. Ndewa kima na dabole baza kwanza mlai mhuzu na mungu ya amba. Yamba ibishkwe kanda kei.
Hawa ibishkwe kama ndishi.
Yamba ibishkwe ka.
Ndishi ne kugweko.
Umba yamba ibishkwe ka original.
Wapi?
Bandanye rero impambo
yanjye
Moba muri twa Moba
just nashatiki nashatse aba barundi bacu sivyo bigintu bigende neza yeah
bya location yaganiye yagakoreya vite
ni henshi twakoreya no henshi twakoreya nga town twakoreya hari ya zakajaga twahiye ko anu satandukanye
eh ha mababaswa hari abaswa bamwe baza bagira wowe ntabwo wagize babatse amanga n'abara ba diaspora baza baterera ubirubwira wowe nibwe za guterera
bro kata je ni banterera
kubera iki
kubera iki
wowe ibategeza guterera nawe ukore video
Ukore
ukore juste nyende kugira production yawo numva no yimenye byose
kirege. Je ni ndimenya bro makandi umuntu asha kuntere. Ntyangira uguru.
Eh. Ndambarira mera menshi.
Ndambara amafaranga menshi ariko support ndayikeneye bro. Rigije na ntijya nkamurindi.
Eh. Nani ndimba yawo ayiso ibayakirie gute. Ko urazi ko twakoranye interview mbira yo ngo. Ngwarindirimbo ngo mbusori zotuma abantu basubira ku gatumba.
Enovuga
basubi yeyo
ego
inde
bakize mu nzira baduka
sarama janarisha nimbiza basko umvire ndakubwire
ayi nda youtube
baje youtube no sasa mega bro oh rero wewe
yo
waso indirimbo abantu bayakiriye gute
bayakiriye fresh nta comment ya negative iriko nuza kwishyira kongera nazo wumvirije ikiganiro cy'amateka umpeti ndamuhari ariko nta comment ya negative iriko makomatera hafi 18 rero nibaza yuko nuko babonye neza agacere nari ndimwo ko nari mfise objective nari mfise target and then ibintu byageze neza kuri kote zose yaba kuri jeo yaba kuri Akes dan yaba kuri kote ya production ya video yaba kuri kote ya production ya audio alright
Ok, je ne vais pas vous mettre en tête. Non, Fabulove a dit quoi dans
Fabulove. Fabulove a dit nous ne voyons pas les vidéos. Quoi la jumna, n'ayez-ne. Eh, Rafatembe.
Rafatembe.
Eh, y a la jumna, n'ayez-ne. Unga na ya mukio hey. Eh, y a les gestes que supporting, y a tout supporting. Ariko, y a qui ne kaya kalori kugira une vidéo fresh.
I'm going to go to the house.
Ama trap n'ibindi. Nari nashatse rero nabereke yuko nabirya bindi nko ndamaze kubikora muri nani muri Salima nashatse no kubikora muri
muri Salima rengo wakoze iki?
Natabe nani mbe ku beat tambika benshi babazi ko barapera bakunda kuririmbira ku mabeat. Ari slang cyiste ama beat ama other school n'ibindi.
Ama hatko.
Yeah. Right now rero tuko turakora kuririmbira kugira tu no vuga gute mu ma boîte. Eh bat bashobora kuvuga ati indirimbo yonyine yo kuvuzwa.
Indirimbo ya Berry Christian ye.
Eh, tukanibaze ko
urabona kumva, urabona kumva zo kwisigura, cyangwa bita Perry video. Urabona, ngayibaza yuko ndi muri mayambere.
Isigure bro.
Ubona zari muri amateka. Ngangabo abonye. Urabona none ubuzima tubaye.
Uraboshwe bro.
None ga Berry Chris. Hama. Ni hazana ka kobwa akubwira ati jewe indirimbo ya Berry Chris jewe nakunze merana ya.
Mhm.
Bimisha bigenda gute. Kaka kuza avuga ati jewe ngomba ndaguha ibyo mfise. Ati na mayira mvise yo kugwa.
Yeah.
Ngai mana yarampaye umuzigo urimo kiziba. Uzogira.
Je nibaza.
Zari nyungu zanga na merana.
Je nibaza. Era sinona. Demo. Niwa demo mengi hapo na niomba urafiki. Ariko sisi
nda wose bashaka kwasundura.
Eh ariko nye cye nka.
None ndakubajije. Uzo kubwira ati jewe Beatrice sinakubonye muri merana ya ndimo ndayikunda, nta buryo mfise mbwa nkishye uguha moya mbiri uzotora.
Asi ntora. Singeze.
Kubera
sindabikunda tu.
Byanyiri ki none.
Ufite ntabwo vyari bibi kubigira ufite objective. Ariko jewe objective afise niyo kugira kugukunda umwe no umwe hama.
Hey, you're a fish from Mozavan.
Eh?
No, but I'm a fish. Changing rigs which you never had.
I'm a fish, man.
I'm not well good. I'm not well good to eat, Jeb, which begins out.
D-Hangan.
Okay. When I was a gentleman, I could go in here.
Could you hear a post?
No, no, you're not getting on the town.
I'm going to go to the house. I respect myself.
I'm going to go to the house.
Yari kama ubira nyene yuko eba na yumva kweri kweri
agize ha. Mhm.
Message. Yiki.
Yo muji.
Ya yari call.
Yari call.
Ego, I'm getting very man. Ti wakoze umuti kweri kweri ndirimbo ya birarenze. Ya mbere matongo yavuze yuko umuziki akomba uhebe. Aduje
wambiye yuko indirimbo izo vuga ati.
Ehe, nsi ndo ndo niko kwambia.
Eh wakubise
no. Na igana musivye ngo byabaye.
Byagenze.
Ni ndiye cyashika.
Sama.
Não vai chamar indirimbo não é que ele está trending animo yom porque eu não amo a diri eu não amo a minha mãe indirimbo gumi trending acho que ele quer não vai viver isso
ah o não vai não aí te gure aí te chega de abai
não vai de abai não vai eu quero fazer avançar 10 semanas não vai fazer o que eu quero fazer avançar não vai 10 semanas aí chari
a um dia mojinho matou um go é a gente
é chega avançar 10 semanas
abandi basani na meze gute abandi makuru baronse avuga yuko basani batanje bagende ke gute
basani bije bagende gute juste vyagi bagize ba benshi nakubye ba basani batatu no bamaze kwishikana
batandatu
yego
inde nandi
sishaka kuvuga amazina ariko wa menu ya mudogwe matongo
yishikanyuke
yego
none Berry Chris bekuye kimwenye ndirimbo yawe kwa nyina Akes
Ebuko na wona ko ashobora gukompleta ivyo nshaka kandi yabikoze fresh. Eko.
Okay. Katwindire turabiki zova. Mene ya play.
Say play ni bindi bikugwa byinshi, ivyinshi byinshi bona kwa nyatetse. Eh nko basanzwe babizi uko jewe tumuririmbye ubicitegerere
cyamamare
ne muririmbye abaririmbye bose barabirako
barabirako
eh
amistore y'andirimbo Melina waramutanye byaheze gute
ko na si Melina ni Melina
Melina
kavuga Melina nk'indi mu nayonzi
ah Melina si ya bere 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 music
okay namutahanye
eh muri y'andirimbo
Nanachin, you know, Dragomusto can.
Yakunda Nandi.
Kawaii Yamusto, Nimundi, Murivitari
Yamusto,
Murivideo, Yakunda and Akes.
Save the Mundi Mangi Murusang.
Murusang,
eh,
Yamusang Yajist Kumudraga. Majova, Dona Mudraga, at times you won't be way.
As you Kuruaga, Umkambara, Mafaranga,
eh, Mugaraman Chromgati, a tea. Hello, Melina. Mili, no maids are fresh. Nijebea Chris, nambari la menshi.
Wewe.
Aye, tukacha mnye wari wewe exact. Ah, niwa hundi nambari la menshi. Atao, asha, chanza ndake. Kuzake enze bro.
Shuza kukubit.
Umustone, nuba kumabuwa tishu. Na kuronse
nuba. Ah, bo, ni istuari ya avrisa kaka ya gasto mingene unu hundene de wachuga kupita moyambiri ngene mukiru hundi.
Yeah, bro, ni just the music. I can only do
my academy and I can only do my own. I
can only do my own.
It's good.
I'm going to shock my magazine.
Okay. I'm going to send you my own academy.
I'm going to go to the academy.
Uvuze mushaka kugiriki?
Navuze gute?
Uvuze mushaka kubamara.
Niyo shaka kubamara no.
Wowe
urabatanguye.
Yaba ya niwe. Ya. Nega be Chris. Je ndabona yego twora ngizi kiganiye.
Eba nje cyo nababwiye cyo nibakore subscribe kuri nani yanje.
Nibyo ndabyo ndi ndabivuga no. Je nkene menye ibyo taravuga.
Okay. Novai kwa
baba. Mbeza video yose yagutwaye anga.
Na mahera menshi cyane.
Anga.
Amahera menshi ashobora kugura imodoka nziza.
Nziza.
Oh yarekarekarekareka. Imodoka izimbye kuko n'amafaranga controller ajye ubwanje nkabura sindatora total yayo. Sindatora total yayo kubera ko na amafaranga menshi ariko soni ndababwira igitigiri cyayo.
Eko. Ndo kivuga cyane n'ese ndagura umwanya wo kivuga no.
Ufite sindayatora ukwangana yose.
Ni menshi.
Eko. Menshi.
Sawa. Ngene muri abe video. Wazi kine kimwe kanda gushyira link muri description.
Eh shiremo
kugira. Fate mera muri description canke mugende kuraba kuri mbe YouTube channel yawe itagutse.
Bear Chris.
First apa ni kareko. Ah, first rapa ni page za nuzenye za kuri Facebook. Mugabo urumva naho nari ama link.
Yego.
Mumeza mushatse muramusaba kuri Fibi.
Ukashaba yitora kuri Fibi cyangwa kuri Fibi Akes.
Cyangwa kuri Fibi Akes.
Yose biri ku cyabibi. Ishe bibarohera kugenda direct.
Gusa namba je nabatakari je umwanya mu mbabari. Nase ko tuyaga byinshi kuri afise ndirimbo mushasha yasohoye.
Yego. Niyo turi kubu.
Kandi murazi yuko je navuze yuko atavyimizika ndosubira kuvuka. Mwaba kobera ari uyu ari umunywanyi wanyu mu mukunda mwe abantu bakunda gutakaza umwanya. Nivyo. Akaya kanu zokaje
akaya ati mane tuna vya bana
kame kame ku muri ase tv gute kabanya gute
kaje
eh
fresh tu sasa fresh
kanisa woga
cewe ntavyo ngira mu
nebigirande
bigiranda banda tari
mbe ngwe ko ambwiye ko mudemo auto kamera ko dukora nikigani
kwenzi urenzi
ndenze gute
sinabwo
nakunda Bro, reka tuyinyikire. So, namba nabatakari twatakaje umwanya mu tubabari. Hama ku bantu badukurikirana kuri Facebook, aga parti gato ya mubona, namba ndayibabwira. Andika project Z kuri YouTube. Muraza kubona ikiganiro cyose twakoranye na Bel Chris. Muce mugenda kuri YouTube yiwe afise indirimbo yitwa Melina. Meshirizami. Ya Josh. Mugende mushigikire. Urabyumva? Mugende mumushigikire mumuhe yo views mumuhe yo subscribe mumuhe yo comment ko haja plus kintu kibaye comment cha baho comment sinari musabiye wenyene na join ndavyisabiye uwe kiganiro nakoraga n'umuntu uzugira comment ama tukire ibintu bizima kandi simbizo yase mavumba ndabakunda gusa no musa nese mu kwambara amstanele bari kumutanga bayamba utumwe
kandi waberewe nika
merci bo
waberewe bo
so kanile kurondera umwana njye kujya Dawa kunda chaa.